Jamana mukije mwese bakunzi bimuhira media no musi ndibaza ko mumeze neza amaherereho hose twege muri no mwanya turi kukagoroba rero ndibaza yuko abari muri Afrika mwese canka bari muri aya mapeyi occidental mwese ndabara mukije peu importe amasaha muri ko yose rero uno musi murashaka kumva duti uno musi mutuzani yiki Nashaka d'abord de présenter umuntu turi kumwe. Ni wawe ndi nyene musanzwe mumenyereye. Turi kumwe na Madame Jo, reka ndamureke ashobore kubaramutsa. Madame Jo murashobora kubwira abanywanyi cyangwa abantu badukurikirana Imuhira Media ubaha akayambo.
Ndabaramukije abanywanyi ba Imuhira Media. Uno musi musubiye guhura kandi na Madame Jo, turi kumwe na Kivo ngaha. Yambwiye ko yanteguriye ibibazo, nanjye nditeguye. Ugasanga ndamwishyuye ikibazo kitari cyo andika muri commentaire ucuvuga ati icyo kibazo si cyo cishuguko.
Yes, of course. Uko
rero turi kumwe mu kiganiro.
Kandi Madame Jo, hari abantu banyandikiye twahuye bambwira abantu bamuganye nabo muri Canada bambwira ati ngo ngereka burya bijya bintu mukora biraturyohera. Ngo turabakurikirana cyane rwose ngo hirya kiganiro kiri très intéressant.
Very interesting. Kiri interesa gose iki kiganiro kuko tuvuga amabanga menshi yo muri Canada muzo yamenya ukuntu abarundi cyane cyane babayeho d'une manière simple apana kumwe mubabona mu mastati cyangwa ukababona muri Facebook oya tuzobereka uburyo babayeho mu buryo busanzwe tukabasiripe na bari mu gikoni tukabasiripe na bari mu buzi bwa misi yose tukabasiripe na bari mu masoko tukabasiripe na bari kubakina n'abana ibyo byose tuzobibereka mwe muzobandanye gusa mukurikirana iki kiganiro kugira ngo kibone ifoko niyabonesha mukiyandikisha mugatsyo ndakagakenge kugira kagume kabibutsa ibi ama emisiyo yacu
nuko yes hama ngashaka kandi nade nkabasaba nkabasaba yuko mugira from a subscribe les amis twe entire yacu c'est pas seulement kubabwira amabanga amabanga yerekeye abantu muri Canada ariko dukeneye juste yuko mutahura ikintu kimwe réellement kuko abantu benshi murakunda kwibaza yuko ngaha muri Canada ari juru abantu bagiyemo ariko c'est tout le contraire en fait rero ndabasabye rero mugire subscribe wowe uza kuba interested n'iki kiganiro cyangwa uza kumva yuko ushaka kudushigikira ugire subscribe hama tubandanye tubaha ibintu bishasha tubazanira n'abantu bashasha eka osi haro n'ikindi kintu yindi projet iri kiraza sinoshima kuyivuga ariko ndibaza yuko izobera kinyungu gose kuba artist wo mu Burundi.
Amen, amen.
Uvuge amen. Hallelujah.
Amen.
Yes, okay, Madame Jo. Jewe hari aba nkuko nabikubwiye hari aba artist bakurikirana iki kiganiro. Bona aba youtuber mu bisanzwe sishimye kuvuga izina ryiwe. Ariko yarambajije ikibazo kimwe. Uti none kama mwebwe aba diaspora. La diaspora abantu muri Canada babarundi ngo mwarabahebye. Mwarahebye aba artiste kabisa. Kuko baravye ukuntu aba youtubeur bagiye bada en fait YouTube yaje nka vague mu Burundi. Yaje nka vague ama channel online bana nkubwiye kuraba mu gihe byatanguriye ko nubu amashene amaze kuba menshi cyane. Ariko bavuga yuko burya na diaspora yo yakunda kubafasha.
No, diaspora nubu iracabafasha aba artiste, irabafasha vraiment, harabigifasha, harabigishigikira, bivana umu artiste n'umu diaspora ingene bashobora kuba baganira. Umve iyo baganiriye bagahuza, barafashanya. Mugabe iyo baganiriye ntibahunze, baratandukana. Ariko imfashanyo zirahari, bama babafasha barabashigikira. N'ubu muzokumva no mu ndirimbo zabo ariko bashimira abantu z'aba diaspora bamwe bamwe.
Yeah, of course.
Bisigura yuko baguma babafasha.
Yeah, but bon, birazwi mu Burundi haraba aba YouTube bamwe bamwe bahebwe n'aba diaspora mu bisanzwe. Haraba YouTube bamwe bamwe bahebwe n'aba diaspora kandi bizwi ku mashene. Turakeneye kumenya nizihe novuga gute raison principale zituma muhebana na artiste wo mu Burundi ni zihemba eske hari ibintu bakora bitabaryohera cyane what
oya normalement abayoutubeur agenda bashigikira kubwanje ndabashigikira yego kandi si ukuvuga ngo baba barabahebye oya umudiaspora ashobora kumufasha base
intango
mugabo amaze guhagarara uzibona umu youtuber mu Burundi akubwiye ati merci beaucoup warakoze umwanje nakuze ngomba kwigenga umva hari giye biva ku youtuber wenyene mugabo ntaba bigize n'umutima mubi oya niwe wenyene abagomba kuba autonome arashaka kuvuga ati mfasha mfasha microphone mfasha cameraman nduze camera biriki nibiki umufan wiwe amukunda bivanye n'ukuntu amukunda umufan uri ari muri ibi bihugu byo hano mu mahanga Canada Australia Europe ahandi hose bivanye ukuntu umva akunda ikiganiro cyiwe akavuga ati uyu muntu vraiment ndamushigikiye akamushigikira cette moment hama nawe akavuga ati merci beaucoup ndagushimiye nanje rero kambandanye kubera wampaye base donc ugasanga de fois biva n'aba youtuber ugase pas question y'umutima mubi cyangwa ibiki n'ikindi gihe biva kuri comportement y'abatubere bonyine aba youtuber bagaprometa inzahabu mugabo ugasanga ivyo bakomese si byo bari kwashikana normalement diaspora ntituko aba diaspora ntibakunda bavire cyane mubereke ibintu by'amavire nubereke
ibintu aho nyene
twe twabonye ibintu tubona amavire
aho nyene yo nyene kumenya kuko genders aba youtuber bamwe bamwe nkiri mu Burundi bambwira ngo tugira twugure shene kandi iyo shene ni diaspora en fait ibafasha ariko après un certain moment acha no bango babaye
ni kubera donc
est-ce que nuwo mu youtube wenyine aba yakoze amadega yo est-ce que basi harabaho partenariat hagati umwumvikano hagati y'umu diaspora hamwe n'uwo mu artiste
bo urunzenya mu youtuber nakubye rwose bivana no mu youtuber
ego
nubona nkubu wowe urafise nkuwo muvukana wowe uramusumbya ubutunzi gatonya petetre ufise akazi keza we n'umushomere akazi akakuririra ati grand frère je shaka ufashe kugira ngo nshobore kubandanya ubuzima bwanje wowe urashaka kuvuga ati mu ma economy fise reka ndaguha umutahe ndaguhaye nka 200 mili y'amarundi genda mu isoko utange ubudandaza ibintu
ego
munyuma y'amahera akayonona akaca agomba kugaruka kandi ngo yangu urumva ngo nasanze ngo bitameze neza ngo nyongera aho ukaca usanga ari babandi nyongera akaca agomba kukudepanda ko wewe oro wewe nta bijo bamuteguriye ubuzima bwiwe
bwose
ni juste kumuha le départ en cet moment umudiaspora arashavura akaca avuga ati no uyu muntu ndamuretse umva bivana n'umu youtuber hari n'undi mu youtuber umuhaye base gusa aragushimira ubuzima bwe gusa kandi agatera imbere cyane uhamwe wamubona ibintu byiza ugasanga ibintu byiza byarateye imbere cyane n'undi ashaka n'akantu kose ico gihe rero umuntu uzenya uri ko aramufasha acarambirwa avuga ati uyu ndamuretse vraiment ntari ko aratera imbere ntafuwe indi ko ndabona acamurambirwa nuko rero
umu youtuber
acibaca bavana oro baba bagomba kuguha base hama nawe uce wibako baguhe base aguhiyo kamera ndetse turaguhiyo microphone hama uce wibako ucukura mugapana ikintu cyose ngo mpa déplacement kurondera ibiganiro igitega ngo mpa déplacement ngo yikugira iki ngo mpa amahera yo kurara mu ihoteli ngo mpa miki ivyo en cet moment uwo mu diaspora biramurambira akavuga ati no uyu muntu ntitubandanye
ahani nurumva mu bamukeneye juste guha base
juste le
départ
umusute na le départ hama ibisigaye acaba autonome
kuko la plupart y'aba youtubeur burya basigaye baravuga n'abo ba diaspora batasigaye barabavuga nabi ngo yandekuye yandekoneye ngo yarananguje ikintu ngo none hananye ibintu ngo mama ngo nagishaka kumfasha ngo ibiki n'ibiki kumva amahezo ugasanga ni umuyoutube wawe yakoze amadega
nawe vyiyumvire tuvuge mu petit frere wawe wamuhaye umutahe mu nyuma wamuhaye umutahe uzi ko agiye kudandaza ngo yunguke ukaza wumva ngo ndihira amatara mvuza ndihira inzu esete mama nawe kibotiye enetre ime uwo muntu ucubona ko ni kigaba aca akurambira ukacuka ati wewe naragerageje kugufasha biranka ntakundi ntiwigumira uko mugabo iyo uhaye baze umuntu ukabona ariko arakura donc ya baze yiwe ibyara amafurui n'ejo umutima urashobora gusimbuka akavuga ati yo mana ibi bintu akoze biranezereye reka subire ubasi naho amaze gutera imbere reka ndamwongere kubera iki umunezero ukuntu agenda aratera imbere ukamwongera umunsi umwe utashi Burundi ukacumunzanira indi ya pare ibona abuze kubera iki kunezerwa ukuntu agenda aratera imbere n'ukuntu ari autonome mugabo umuntu atava ahari ararambira vraiment bayitubere ni mukure umuntu wahaye base mwikoreshe namwe mwerekane yuko
There is something.
Kandi sukuvuga rero na bayitubere bose tufashe. Hariyo nabandi baradzukuntu babajengajenga ibintu. Nimuze wagende mwatake ngo bayitubere bose mubonye ngo bafashwe n'abadesubaru no si bose. Hari abo bitangurira n'imitahe yabo mu Burundi bonyene bagakura atamujesubaranize kubaje inyuma byose birabaho.
Wow.